Te n-a dat decât-o.
Da. Mă te opte ca pe la atutat unei scoti drame de Paunia, tu mă trai cu mătată, mă te opte o tată unei vână drame. Noi nu mă te opte unei vorba, tu cu ea cu unei vână etate, că mană e o tată unei minise, mană o cu tată unei bra capir quando che con io che stai tutto molto male noi cai tu ma la vivela quella mai io ti ne cai no che ti mi trovo un piccolo me ora che ho mappe e molto una motorale o molto tanto. Era tutto non lei, ma tu, anche tu non. Ma lei da una fa, una rotina, era mai cotto, portati mai cotto di nostro, che murai tirarmi, e ha di corno di tomato di, tomato di voi per tirarmi. Ma lei da, cavolo che ho più tomato di ieri, che ha, ma lei ha più che già chi con me. Ah. In accordo a Pico, o canato di matto che ha hoio in Morami, che ha hoio con che ha mohere mio che stava su me a Chonki. Ma era con molto che un matto mai corti mostrarmi che la cosa che ormai non c'è stato e ha fatto molto bene.
Trying to fashion themselves around the flag, and
get rid of the Admiralty and get rid of us. So we are having a last stand here, 8 hour, 8 points, to make a stand before they demolish the whole monarchy system. That's what's coming to now, that the Queen is frightened to abdicate, because we already have a king. King Ernest Augustus V is the reigning monarch that is on the Dutch bloodline to this flag and its origin. And his son, Prince Regent Ernest Augustus, 33 years old, and the King of Britain, UK, Hanover, and Aotearoa New Zealand now, today, cannot be changed because Salic law forbids women succeeding to the throne under a king's law. So we are holding up the law until that king is put on the throne and hold him as our partner. And that's what I'm going to have to put him on the throne with these paramount chiefs and to make our legacy real for the first time. So that, people, you're here by design, that you're part of it, of that historic change when we stop the video and take a blueprint of now ahead. We now have a straight path. Children will know where they come from. That's our first priority in policy with the Māori Crown, King William IV Trust. And we're putting those two powerful memorials together as everybody in the world is part of that, including Māori. They have their own way of doing things, but I'm saying, on a whole, they use Māori to take themselves around the world and to assume that they are the rightful owners when you are. So I'm just going to take some questions now that we have completed. I'm assuming I'll say a bit or two things to finish. If money can close our court hearing off, thank you very much, and we can have a question session. We're going to do a sign of afterwards. And then we're going down to the deliver these documents.
Mai te ika, mai au te aroa, ngā pākarā e tuanara te kāwana Aotearoa, ngā pākarā whakamaumahara. Kare ngā rātou e ne pākarā, ngā tātouke. Nā ka puka ke tē hine te tūratikau māwaru o Ake Taupa. Koera te rā, tēnā tātou tēne o ngā kara. O tō tātou tino rangatira, tau. Ngāri he te. Me wāhi watu tērā o tātou whakamaumahara o ngā pākarā o te Easter Friday. Hare huki e whara rā whakawātea. Ngāri, a te wā. Nō reka tau te rame Māori o ngā tūrnui o tō tātou whare ke rotu i ki tēnā ki tēnā ki tēnā o. E i wāna rono tū uri uri whai. Ki tō te whai rua me te rangi tō koutou kro i tāma. Tuku mai rā tō koutou wairua, he mau atu, he rere atu rā. Nā puka tuka nā pepa, tapu nei he tai atu rā ki tērā taha o te ao. Te kā me te whare e ki anane ko te whare a rānana. Te whare, te maukere e ki anane ko i ngā rangi. E timataka mai rā te he e rera. Tāina mai ke te he tono mātou e tēne, ko tō hara mātou, ko mā uiwi o mātou. Ko tangi nā ruru, nā roi mata, nā hape. Ko tangi e tēne rā ko hina tō mātou, ko mātua a bēnu moro. Kei te tangi tono rā te iwi, a te hapu, te whakamininga ke ae. Engari, i roto i tō tātou tangi, i roto i tātou mihi ke ae o kia tātou kauwātua, kaputa te ae. Nā hau e whakatikatika, e whakakorikori, e whakawhiriwhiri, i nā kōrero e whakatau ana i au mātou i tēne era. Ko mātou au ponua, ko mātou au tamariki, nō re te wai no
Thank you. Yeah, I can turn it off now.
Is this a power button?
Yeah.